Amshawuhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohla okunye. Ngishayele ku 063-689-8922 noma ku 082-459-1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emontweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithinto abantwana.
Siyabingelela ubingelela babu dokotela babu sizwe babu japlile babu qeleza ngokotini ecishathe abashathe amhlobo eh namhlanje sinomela lapho endabuko uzosizo presenta lana umsebenzi awenzayo omuhle kakhulu siyawuthokozelela ukuthi ngokuthi uloke kwazelolo kefika ngoba iyasikhathaza lento ukuthi afike umuntu kanye emva kwaloko asisakwazi ukumbona indeed i-channel yakhokhela ayikhiteze kamahala sinomageba lana ukuninga sekafika ngake khuluma ngako kakhulu namhlanje sasimnika ithuba futhi azosichazela ngokunye ngokuthi khona okunye safuna ukuchaza mageba asibingelela
uDokotela lesibingelela sibingelela nababo bonke kwiBabu Dokotela TV
namhlanje uthi usiphathele izipray zombili uqala usichazele ngeipray zombili
uDokotela Spray siyaziwa, spray samasoka babudokotela. Sesitawula amadoda amaningi nje. Abantu banabantu manje.
Banabantu.
Banabantu babudokotela. Bese kuba khona ispray sabomama babudokotela.
Okay.
Kunalo sisi lo ozothi mina kunomuntu engimfunayo. Ngifuna ibhosi yami emsebenzini, but manje ayingishili. Yathi kudala ngizama kuloko ngisondela, ngiyithengela ngisho ilunch, hayi kodwa ayifuna ukukhuluma. Thatha ispray. Usifuthe nje ispray, bese uhamba uyidlalela eduze kwakhe. Uma umuntu ngizima ukufika kuye. Uthole isithombe sakho ubhale igama lakho ubhalela yakhe futhi ispray isifaye phansi omcamelo lalale. Hawu yena ozobuya.
Okay, but ukhuluma futhi le spray zakho ziyanda ke wakhuluma ngecasino spray wathi sihlukene naso khona esengaka khona esenza ukuthi akuthi nje fahla noma ungabesingeke sikhulume ngakho.
Babu Dokotela kulezi ze gambling kukhona ispray ka 3000 rand. Lesi odlala ngase casino mawusuke kuumuntu othu unecard lase casino. Kube sekuba khona esika 1.5 labo badlala superbet badlala lezi zinto zamabhola lezo 3 numbers yabo leso ke ilesi sika 1.5
uthini mithi ukuthi 3 numbers ngoba uthe unento esekhasini o 350 gambling o 350 uzomnika umuntu number iphelele phuceleze njani usebenzele
babudokotela sesingafuna ukwakhipha wonke amanye ama project go
hayi asiye kodwa abantu ngempela bafuna ukudlala u 3 numbers
yeah
bangakuthinti
angithinte umuntu babudokotela ngoba ezinye izinto angithi njoba samba siyilandi utsho ukuthi ayikhona ingangako manje eish usebenzele sebefuna ngalapha nangapha
umuntu umnika 3 numbers 2 numbers
yeah
yena ayifakele yakhe yodwa
ayifakele yakhe yodwa
okay.
Bese siyakhala.
Bese siyakhala.
Asikhulumi ngomuntu othi ngifuna ukuyona 2000 rand umuntu.
Njengamanje si live, umuntu manje othi unawo 350 ufuna ukudlala ngo1 afake lo 3 numbers wena uzowunayo nayo inamba yakhe yodwa.
Babu Dokotela mayifona manje singakhuluma manje efonini ngimnikeze ahamba odlala abuye azosho la ukuthi kwenzakaleni.
Athi kwenzakaleni.
Yeah.
Ake sibuye ukuba bathinta khona uzumsebenzi bomuhle. Ngizokuthi usiyawuvala futhi. Ngizofuna ukwazi futhi uvalwelana ukhuluma ngesikhwama sika 8000 ukhuluma ngesikhwama sika 25000 engizokuthi nazo futhi ukuthi banele abantu sobanikele uyazivala uthini kubantu
Babu Dokotela ake sibuyele la imisebenzi eminingi noma ama product amaningi esinawo siyahamba siwalanda kula makhehla lawa asuke enza izinto umuntu angakwazi ukufinyelela kuona ngenxa yokuthi awekho ma social media so ke ngithema sesikhulumisana nekhehla lami lathi no lesikhwama lesika 25 awubanikeze ngoJune kuba ukuthi asekho umuntu osazosithatha so uneizathu zakhe na njengomuntu okuyena osenzela iproduct ngoJune uthe asekho umuntu osazophinda sithathe so sino April sino May kulaba 25 lesisika 8000 sisekhona babudokotela abantu sasazoqhubeka sibanike
bazoqhubeka sithole
yeah
ngifuna ke sikhulume lento mkhulu ye casino ya casino spray imali lapha ekhaseno eyamahala leyamali
imali yamahala leya
dokotela imali lena efuna ukudliwa ngifuna ngempela into yespray ukuqiniseka ukuthi yokho ispray uthi ngempela ngempela siyayenza lento
babu dokotela mosithathile usukuzobuya nayo imali yakho
sokuzobuya nayo
sokuzobuya nayo and omunye uke wabuza babu dokotela wathi njoba mina izinto zami kuthiwa zavalwa njani njani siyakwazi lokungisebenzela kulo osuke ethathe lesa 3000 kuna kukhona i product esesimnikeze na Babu Dokotela azoqala nje asigeze ngayo as clean abe clean for ukuthi spray akwazi ukuthi asebenzise kahle.
Uthini kumuntu manje njoba uthi uyavala isikhwama ngoJuni osenga ephele kwenyanga othi angaba nawo 25 years funa uthini kuyena?
Kumuntu osengakwazi ukuba nayo imali yaso Babu Dokotela kule nyanga noma ile nyanga kaMay akafone umuntu Babu Dokotela akafone simnikezele and khona omunye oke wabuza ukuthi ama sacrifices noma ubungozi balesikhwama noma imigomo ithini. Ngizokwenzela nje isibonelo kancane umuntu onesikhwama kunalabo abantu othola ukuthi umuntu ufika aloke pha amaphara nje emgwaqweni imali. Qaphela ke isikhwama sikhona lapho
sikhona isikhwama
asinabo umngozi asinayo imigomo kuphela nje ukuthi kuba nesikhathi ukuthi emalini yokuqala oyiwinile khipha 200 rand uphe nje labantu abahlala emgwaqweni.
Cool, into yakhe iyayenza sense, iyayenza sense. Kunabantu abazofuna ukuthinta ku social media ubizwa ngubani? Bazokuthola kanjani mayefuna ukulandela? Unayini number WhatsApp ayo?
Yaba Babu Dokotela kumuntu osifuna ukusithinta angasithinta nje efonini ngoba eyi ngenxa yuye ibhizi sigcina singabi mo kakhulu kulezi zilokuzana. Inamba u-078-3170-554.
Kodwa lapha kuFacebook ubizwa ngoba?
Kufacebook ikhona TC Jula product.
TC Jula product.
Yes, ngoba ku YouTube futhi khona iJula TV 2.
Umuntu ongena manje ku YouTube uzobhala ukuthini?
TC Jula TV 2.
TC Jula TV 2.
Yes. Uzofica amanye ama video futhi lapho akwazi ukuthola nangamanye ama product.
Namanye ama product.
Yebo.
Sicela ukuthi bakulandele uthi na ufuni bakulandela ufuni ba subscribe uthi benza njani?
Yeah, umuntu anga subscribe so that ezokwazi ukuzwa more about ama products esuke sinawo. Ngoba each and every time siyahamba siyahasilisha sibheka abantu abaphethe izinto zangempela siba siyithathe siyibuyisele kubantu sizonikeza abantu.
Babu Dokotela bowesi bawujabulile ngena TC Jula TV 2.
Yes.
TC Jula. Le TC Jula bani?
TC Jula TV 2.
TC Jula TV 2 bazongena lapha.
Bazongena
ku Facebook.
TC Jula product.
TC Jula product.
Yeah.
Sizosijabulisa kakhulu lokho sifuna ke branch off abantu abakhula ngayo indlela. Sinike inamba ke usovale sekhehle.
Inombolo 078-3170-554.
Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile siyabonga.
Siyabonga.
I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona, kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo, thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye, ngishayele ku 063-689-8922 noma ku 082-459-1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emontweni, ekhaya noma ehhovisi, asithinto abantwana.